ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauki. Subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauki.